kusemi mbwa tuzabuza akaboko ya ingara kurungi imirimo ye
nabwi
Yeah.
Congrats.